sifuna ukumultiplier u-5 over 6 times u-2 over 3. I-answer yethu siyisimplify. Sino 5 over 6 times 2 over 3. Xa umultiplier, impendulo yakho, into yenzayo, kukumultiplier i-numerator zombini, uzawuthi 5 times 2 ukufumana i-numerator yempendulo yakho. Uzawumultiply i-numerator zakho ezi unazo. I-numerator so izaba ngu 5 times 2. I-denominator yethu yale answer izaba zi-denominator ezi uzimultiply ngu 6 times 3. U 5 times 2 ngu 10. U 6 times 3 ngu 18. Impendulo yethu ngu 10 over 18. Kodwa ungayijonga lento ngokuthi zi 5 6 zika 2 over 3 okanye zi 2 thirds zika 5 over 6. Impendulo yethu le kodwa ke ngoku xa umbona u 10 no 18 bane common factor engu 2. Uzawu divide ke ngo enumerator yakho ngo 2. Ne-denominator yakho ngo-2. Xa sowuzidivayida zombini ngo-2 uyayisimplifya le fraction. Iza kunika u-10 divided by 2 ngu-5. U-18 divided by 2 ngu-9. So xa sowuyisimplifyile impendulo yakho ufumana u-5 over 9. Uyabona le nto yokufumana i-common factor phakathi kwe-numerator ne-denominator ubunoyenza before umultiply. Pha uzawufika uthi i-numerator yakho ino-2 umdivide, i-denominator yakho inenani elidivide ngo-2 ulidivide ngo-2 ufumane u-3 pha. Impendulo yethu izaba ngu-5 times 1 akunika u-5, u-3 times 3 uza kunika u-9. Uyayibona iba iyafana impendulo esiyifumana apha ngosi siyikhuphela common factor naphaya. Ubunoyenza nalapha ekuqaleni ngoba uyayazi uba le u-6 times 3 uzaba yi-denominator yakho, u-5 times 2 uzaba yi-numerator yakho. Uthi ke ngoku uzawudivide i-numerator yakho ngo-2 ufumane u-1, udivide ne-denominator yakho ngo-2 ufumane u-3 pha kula 6. Uthi ke ngoku 5 times 1 ufumana u-9, u-5, u-3 times 3 ngu-9. Uyabona ayinangxaki noba uyenze njani, impendulo yakho izawufana. Kodwa kungcono ukuyenza pha ekuqaleni le nto yokhupha i-common factor than ukuyenza pha ekugqibeleni.